The early rise. Thank
you. Nango ndo mure chibya pa ali abuye nene mune Venda Boy ono dibori ndera Venda Boy ni machero ngati ndo ndanza kam sine FM
Kana luko jana ni chinana era kana luko jana ni chinanga vera o jana mutanga wa chedza mutanga fa fito mbonta limwe vendi bagaga diri gagadara mure Venda Boy putting of rain ndindi
Nina mini muna washo
Nai nendo taka ni gabu sangeyo ndikoruwa nga manda ufuwa chikare echi
Kezo, rini tanga zanga mbo polo dhuru tol cheza zunye nga direke ipanda msiri jena ka interview ya shu.
Marichi kwa mba nga mbo polo wari kwa mbo wari. Zawu dhudi, una batu banjibe baro na mbo polo batu ifera. Ene marine roto rao, ari atu mbo polo waninga zuwa kadiwa na wakadiwa na zika kati. Zazi tuwa balizimi, ninga zuwa kadiwa na wakadiwa na zika kati, zazi racism. Za usa tunipaka na usa farazawu diaru kanda. Ka Afrika Tshipembe lo to raro so rika di di vera embo foro and asi something chana vore rito chi hangwa rine vatu chiko to jura mbiru ni dashu mi mburoni yashu ra kono diwa foro because we are free physically but mentally we are not free makungwani
Venda Boy vatu wanywa reomu nao baromu locator uwana na gai nazo do di Venda Boy vatu ngo ziviona
Zia konda uri wana batu wa kondiwa ngore ndi wana la ote Ote une ndabanduko wana la one Shutonga ngare ndi ya ni nga uri ni Batu ba mfuna ndi ya nefu Nanga uri ndi kono utangane za environment ya nefu Venda Boy udi bela nefu antabala kala manyima Nga nefu vuti na flipu nteni nga nefu Then marando di danda pruwa Nda pruchira kala siku mekara nda vandi vo chencha luambo lwanga lwa Tshivenḓa ndi tshi khou ita lwo lwa Tshipedi zwino ndi zwone zwithu zwine vho ri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha wana vha sa ḓivhi uri na zwa uḓo ḓo baga ngauri thi zwino sukumekara ono vha hayani huswa mara fhedzi na Venda u kha ḓivha haya hanga lune ndi kha ḓi ṱhonipha sialala na u ita maitele a ḽa Tshivenḓa uri ndi songo wana ndi khou laṱa ufa hanga kana mvelele yanga kana zwithu ya zwanga uri ndi tshi khou to angaredza vhakongwana zwana vhori zwi ita maitele a Tshivenḓa
lwendo lwa muzika lwa thoma nga nḓila ḓe zwihulwanesa hanefha kha mafhungo a vhurendi zwa thoma nga nḓila ḓe u swika hafho hune na vha hone ṋamusi
I think muhashi ro no ḓiziambesa lune vhathu vhanzhi vha ya zwi ḓivha no zwi ṱalukanya uri Venda Boy o thoma gai ngauri ni na kha website yanga hafhaḽani i hone i vha i khou ṱalutshedza tshiṅwe na tshiṅwe tsha uri ni ndo thoma gai na mini ndi sa kotonyadza mbudziso yavho mara ndi tenda kha ḽa uri ni nda to fha zwiṱukuṱuku vhathu vha ḓo kona u pfhesesa zwo thoma ni nge Muranga 2008 vha ya zwiḓivha vhathu vha zwiṱalukanya vhathetshelesi vhoṱhe vha ya zwiḓivha uri ro no ḓi zwiambesa ro no ḽi ombedzela and then na zwino ndi kha ḓivha khawo ende zwa uri ni ho itea mini vhukati ndi zwiṅwe zwithu zwa na vhori vha tea u tsheka kha dzi social media vha tea u tevhela Venda Boy zwino zwa zwo vha ḓo kona u to zwi wana uri Venda Boy zwavhuḓivhuḓi ndi nnyi na zwo ri u dzula gai zwavhuḓivhuḓi na zwo ri u vha gai vhunzhi ha vhathu vha ḓo kona u zwi pfhesesa arali vha to mu tovhelela zwavhuḓi
dzi achievement dzine no dzi wana dzine inwi ane nga ḓo vhuya na vono dzi hangwa ka kharia heyi yanu ya vhurendi ndi dzifhio
ramba na dzi achievement dzo vhala muhashi ri tshi khou amba hafha vha khou amba na one of the national to be an international poet a custodian ri kwamba nga muhulise yana vhori Afrika Tshipembe lothe ba ya mudiba ba ya recognizer oya nangwa aba murendi wa khwinesa Afrika Tshipembe lothe nga vhupara oya nangwa aba murendi wa khwinesa Venda lothe nga vhupara nga 2012 and then 2013 avha tshikoto nominate wa kha dzi SATMA then until as the winner nga 2018 kha best poet na 2019 kha best Tshivenḓa so ubva hanefho ho ḓo vha na zwithu zwinzhi zwe zwa na vhuri zwo itea ri nga si ambera dzi fhedza dzi television dze nda bva khadzo nyito dze nda ita ndi tshi khou itela vhaswa mishumo ye nda ita ndi tshi khou itela uri vhurendi vhu vhe khwine ramba nga vho mu president wenda pesara ndi tshi khou vha na muloro wa uri ndi ṱoḓa uri ndi vha ndi vha rende zwa pesara zwi khou ita ene nḓila. So ri nga amba nga zwithu zwinzhi muhashi, ri nga amba nga dzi theḽevisheni, ndo ḓi vhonala kha matambya anga vho Mivhango, kha matambya anga vho Sithembiso, dzi theḽevisheni dzo fhambananaho, kha dzi ndi khou vha na dzinyambedzano. So ndi ra amba nga Venda bori vha ri khou amba nga one of the international poets in South Africa, though they might not be recognized, but mishumo yanga iya ḓiamba, a thi ambi, a thi ḓiambeli, lune zwiṅwe zwithu zwazwo zwinzhi naho ndi songo zwi amba, vhone muhashi na vhathekelisi vhane vho ri vha ntevhela vha nga vha vha tshi zwi ḓivha, vha nga zwi ṱanziela khwino fhirisa nṋe.
Na swika hafha kha albamu no vhidzwa upfhi Ndi Nnyi, u bvafho na ita mini?
Ndo ḓa na ntshi albamu ndi zwone ya Ndi Nnyi. Albamu yone ndi yone yo fhedzisela kho ngita uri ndi kone u vha murendi wa khwine South Africa ḽoṱhe nga vhuphara, musi ndi tshi ḓo wina tshiphuga tsha best poet kha ene album. Vhanefo, it's one of the album that wa bazinji, hey, u ḓo amba na vhaṅwe mafhungo uri hu na vhahulisei vhe vha fhedzisela vha tshi khou tou i dimanda uri vha i wane, vha vhe nayo, vha i thetshelese nga u ralo. So ndi zwiṅwe zwithu zwa fhedzisela zwi tshi ntakadza nga maanḓa, mara yone yo vulela dzi channel nnzhi nga maanḓa. Vhathu vho ya vha streamer kha dzi digital stores, vhathu vho ya vha renga, vha supporta dzi CD nga u ralo. Ndo ya nda tshimbilesa ngayo, vhathu vho ya vha kona u mbuka ngo ralo ngo ralo. So yo achievesa nga maanḓa zwithu zwinzhi nga maanḓa, lune ndi sokou fila uri yo ita khwinisa u fhirisa ya last. And then na this ye arali ndi tshi khou ḓo ntsha hei album yo no pfhi Ndavhuko, i ḓo vha i khwinisa sa musi vhono vhona uri hu na ḽidinga ḽo no pfhi Shango Ndi Matakadza, ndo fitshara vho Prefix na vho Great Romeo, lune it's one of the album yane vhori vhunzhi ha vhathu navho vho i lindela vha khou ṱoḓa u pfha nungunungu ya muzika.
Vhathu vha ri ha ndo vha ḓo muna uri fulufhelisa dzi event dza vhurendi Ṱhohoyanḓou hoṱhe hoṱhe, fhedzi a dzingo tsha vhone nahone hango tsha amba na rine musini ri mulandu.
Vha zwi ḓivha muhashi, zwithu zwi a itea mani, vhone u vha na muloro a zwi ngo tou leluwa, fhedzi u ḓi ṱoḓa thikedzo nga zwifhinga zwoṱhe uri ni u kone u wana u tshi khou isa phanḓa. So ndo ndi khou lingedza nga nḓila dzoṱhe, lune nda zwi pfha uri a thi tsha kona, ende a huna na muthu na muthihi ane avha uri u khou lingedza u mphalala. Nda ri ndi khwine ndi vhe ndo ima, ndi zwi imise, ndi zwi tsike, lune muloro a u fi vhana vha mukalaha. Ndi ḓo zwi ita nga tshifhinga, lune ndi khou sokou vhona nga ri hafhalani ndo lingedza u fha highlight na u lingedza u fha tshililo tshane vho ri a thi ngo aravhiwa. Lune it's one of the thing tshane vho ri na zwino zwi ambaisa badi, because a thi vhoni uri ho feila nne, ndi pfha u nga ri ho feila rine vharendi ngo to ralo. And ndi blame nne ndo to rala ngauri ni ho vha hu nne murangaphanḓa wane vho ri a khou tea u ranga nto vhurendi a vhuisa phanḓa. Fhedzi zwi itiswa na ngauri ni u sa wana thikhedzo kha vhathu vhane vho ri vha nayo thikhedzo, a vha ṱoḓi u fha yone, na u nyadza mvelele yashu ya vhurendi, na u nyadza zwine ra vha ri tshi khou ita as like art, ndi nga zwi amba ngoralo. Lune vhurendi ho nyadziwa nga iṅwe nḓila ine vho ri iya mangadza, nga maanḓa kha rine Venda, nga maanḓa kha rine Limpopo. A ri zwi dzheli nṱha, a ri zwi considari. So ndi sokou vhona uri arali rine vharendi ra fara nayo, ra dovha hafhu ra tikedzana, ra fana na dzi ngeletshedzo dza uri ni Venda boy iyani hafhalani havhala munna vha ḓo ita 1, 2, 3 uri vhurendi vhu kone u takuwa vhuye gai gai. Ndi vhona ngari ndi zwiṅwe zwithu zwana vho ri zwo tshi nga vha zwo nthusa, kana zwi nga ḓi i vha hone uri zwi kone u nthusa uri ri dovha hafhu ri wana ri tshi khou ita dikita ḽashu rine vharendi nga tshashu.
Ṅwedzi khoyu ndi wa vhufa, u amba mini kha Venda boy sa murendi?
Ṅwedzi kha nṋe wo no ḓowelea. And then net celebrity vhufa nga uri ndi ṅwedzi wa vhufa, kana ti celebrity ḓuvha la vhufa nga uri ndi ḓuvha la vhufa. Ne vha zwi ḓivha uri tshifhinga tshoṱhe ndi vha ndi tshi khou ombedzela na u isa phanḓa, na u ḓiṱongisa nga vhufa hanga, na sialala langa, na mvelele yanga, hoṱhe hune nda nga vha ndi hone. Vha zwi ḓivha uri ri kone u amba nga Venda boy ri songo vhona ṅwenda, kana ri songo vhona vhulungu nṱha ṱhoho. A ri koni u amba nga Venda boy ri songo u pfha a tshi khou renda na nungu nungu wa ipila vunambi li sanangwe li chikoraro ringidera li chienda za venda za kule na kare ariambinga venda boy risa ambinga lone line li chito diamba ariambinga venda boy ara risa weni mtangane vuri kazi social media za uwa chiko tikeza na ombe zera uri ritoni pesi ya lona arifune bufahanshu na mi so kane zwino to vha ndowelo tshithu tshine vho ri tshi to ndidza ndi tsha uri ni zwi songo to vha kha vhathu zwo no to vha dzema ila uri ni vha khou zwi itea nga tshifhinga tshine vho ri zwi vha nga tshifhinga tsha sialala fhedzi kha nga ṅwedzi wa vhufa fhedzi wana vhathu vho ambara miṅwenda vho ita mini so ri khou tea a ri ngo to shonela vhufa hashu kana mvelele yashu kha zwiambariwo tshiṅwe tsho zwi to vha ndowelo ya tshifhinga tshoṱhe ya vha ndowelo ya tshifhinga tshoṱhe ndi ya musi ri tshi ḓo kona u vhona uri sialala ḽashu ḽi khou vhulungea ende tshiṅwe tshithu tsho no vha vha hafhu kha vharendi ndi tsha uri vharendi vha recognize-iwa kana u vhoniwa nga tshifhinga tsha vhufa ndi yona na vho ri vha nga ungari vha dzhieliwa nṱha ni wana vha tshi khou fuwa dzinyambedzano dzo fhambananaho na dzi radio station khulwane na dzi television dzo fhambananaho ende ngaurali a zwi ngo tou vha ngo rali ngauri ni hu na mitambo minzhi ya na vho ri i vha i khou itea na vho ri vharendi vha ḓivha vha tshi khou ombedzela uri ndi vhone vhane vha nga vula mishumo na uri zwithu zwi nake na ngauri ni arali havha vhathu vho fara sialala vha khou tou wana vha tshi khou fuwa mishumo kana dzi activities dzana vho ri dzi vha ita uri vha songo laṱa sialala ngauri ndi vhone vho vhulungaho sialala ri tshi khou amba nga tshifhinga tshi arali vharendi vhoṱhe vha ri vha khou litsha vha khou zwi thupha zwithu ndi khou vhona u nga ri na ḓuvha na vhufari ha si pembele zwavhuḓi ngauri ni hu ḓo vha hu si tshena muthu ane a ḓo amba ḓivha zwa kale ya venda hu ḓo vha hu si tshena muthu ane a ḓo renda ḓivha zwa kale hu ḓo vha hu si tshena muthu anavho ane a ḓo nakisela ḓivha zwa kale ya vhufa hashu na sialala ḽashu ngo ralo
vha ri ri ni wana gai zwine ngo ni buka hone muzika wanu ri khou wana gai
muzika wanga u kha ḓi wanala kha dzi digital store vha zwi ḓivha uri vha u wana gai dzi tshi ni kona dzi Google Play hanifhaḽa vha to check uri Venda Boy Poet vha u wana muzika wanga ndi dovha hafhu nda wanala kha dzi social media yene vho ri ndi Facebook ndi Venda Boy Poet khayo ni Twitter ndi Venda Boy Poet na yone Instagram ndi Venda Boy Poet ahuna zwa dzi underscore i to vha Venda Boy yo to ralo vha ḓo Venda Boy Poet yo to ralo Venda Boy Poet yo to ralo vha ḓo ngwana and then ndi dovha hafhu nda wanana na kha website yene www.vendaboy.co.za hune vha kona u wana profile yanga na u ḓivhesa nga nne na u vhona zwinzhi zwiṅwe zwithu zwe nda kona u zwi achieve nga uralo hu kha ḓi tou vha na tshifhinga na YouTube channel yone ndi Venda Boy Poet vha kona u subscribe ra vha ri khou vha fha nyetunyetu na nungunungu ya vhurendi vha tshi khou tou vhona kha dzi video
ndi vhafhio vhaṅwe vhathu vhane ra tea u vha lavhelela kha albamu ndavhuko ene khou ḓa
hei vhathu vho ḓalesa I think ndi yone mbudziso ya vhudisesa nga maanḓa kha albamu vhathu vhane vha khou tou vhalela vhaṅwe vho no ḓivha pfha ndi vho Prefix ndi vho Romeo fhedzi ri kha ḓivha na vho Papatile ri kha ḓivha na vho Dzuma ḽa Venda ri kha ḓivha na vharendi vhaṱuku vhane vho ri vha swika vhaṱanu vhane vho ri ndi khou tou vha guruma uri navho vha kone u wana tshikhala tsha uri ni vha ḓiṱongise ri na vhathu vhanzhi mani ri na vhathu vhanzhi ri na vho Fizi ri na vho Cash Flow ri na vho ri na vho Vicious ri na vho vho ḓalesa vhathu ri na vho Bella Fonte ri na vho inga vha vhathu hei albamu
iṅwe
yasanga maanḓa ndi tshi i lavhelesa lune vhaṅwe vhona ndo to hangwa no hangwa vho ḓalesa vha vhathu lune ri na vho Royal ri na vho Mama's Boy Given ro dara ri na vho Thorathora ri na vho Sinyi hoyu ṅwana wa Mandiza yo
ḓalainga ya kha ri vhese nga hafho uri kha vhutshilo hanu ha ḓuvha na ḓuvha ni tshi vuwa matsheloni ni thoma nga u ḽa mini
vhutshilo anga ho thoma ḓuvha na ḓuvha nṋe ndi tshi vuwa ndi ḓi ḽela breakfast yanga yana vho ri ndi ya mukapu wana vho ri u vha u wa mutuku ndi wana na vho ri ndi a u funesa nga maanḓa kana ndi wana na vho ri u nkhumbudza zwanga zwa kule na kale ndi pfha ndi na nungo ya uri ndi nga ṅwala zwivhili zwiraru zwa zwirendo.
Okay. Ḓo ri sia na tshithihi tshirendo ma.
Tshirendo tshine nda ḓo tovha sia natsho nga murahu ha tshifhinga ndi ḓo tovha ri tepunyana ndi tshi khou amba nga sialala ḽashu kana nga Venḓa ḽa kule na kale ndi venda venda nene fi venda nene murala nene mukalani mukeguru wa kale lo tafuna zoto zikara katao za mivana kumbine siko kumisira rondiva na ukonda aso ni musari wazo na kati iya sunga viduba na zirandi wa maduba ni za udubu za siko kubi nene shango li shasho mali shambira hao ni muima waka na kakadela na kakadela zingi kala Afrika chipembe nene fi venda rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
mwashi.
Oliwa ne mwana mkala nive na duwa la vudi mwashi wanga.
Nene nge yetiru?
Da.
Ok, so nene mune venda boi watu wa shima choro dhona na mwashi. We rabana ye. Ndawa mbori chitu wapa ni domone sanga dinga la buzo vishango ni mataka za koru. Kaniyate ya nomu busabo. Uruko zambela guys. Defender playing a brand. Yeah, I'm so sure now. Apple of Parliament in the Singata. Was for Ramaphosa was weaker. Or Ramaphosa and Amrida. Yo, it's me. The president is in the building. Good.